Shalom akorango kira kino gitondo mukomeze kiganiro kanguka mushikizo na jewe Chris Ndikumana uno musi turi ku musi wa gatanu ara majambo nashaka gusangira namwe yerekeye irembo Jijuru ni byiza ko tumenye ko mwijuru hari rembo Yesu yavuze ngo ni jewe nzira ukuri n'ubugingo yavuze muri Yohana 14:6 Jean 14:6 yuko atari inzira atari Yesu ariko yaravuze kandi muri Luka 13:24 Luke 13:24 yavuze ngo mucemo rembo rifunganye la porte étroite kuko ndababwiye benshi bazorondera kwinjira ngo ntavyo bazoshobora aha rero niho nashaka kuvuga no munsi ngo benshi bazorondera kwinjira ako ntavyo bazoshobora kwere abantu ni benshi isi muraze gutungana abamaze gupfa ni benshi nuno munsi barashika hafi miliyoni 8 ariko ngo si bose bazokwinjira ngo kuko umujyango urafunganye uwo mujyango ufunganye nta wundi ni Yesu ko niwe yavuze ngo niwe rembo niwe nzira ariko benshi bazoshaka kwinjira ntibizokunda kubera iki bizokwanka kubera bazoshaka kwinjira bitagishobotsa bazokwicuza igituma batinjiye rero aya majambo yose ndababwira ku munsi wa gatanu n'amajambo aba fasha kwinjira kumenya ko ari irembo kumenya ko muri Yesu umuntu ashobora kuronka ubugingo budashira cyo tubatanze akarorero mu 45 n'umurongo wa 26:27 ababwira ati hariho ro maître de la maison nyeninzu hari gihe azokugara umujyango abari nyuma bazavuga dodora bamuhamagara bashaka kwinjira ariko mumvize neze mu 46:26 ngo bazovuga ngo twarasangiye turanywa hamwe nawe kandi waratwigishije mu mabarabara yacu mvuye yuko baro bisubutumwa ariko balance kwihana balance kwinjira murongo wa 27:27 bazobishura ababwire ngo sinzi yo muvuye ngo nimwumve imbere ngo mwankoze zikibi murongo wa 28:28 ngo aho rero ngo azoba amarira no gusya menyo ngo igihe ngo bazobona Abrahamu Isaka na Yakobo nabavugishwa bose mu bwami bw'Imana ariko bo bagumye hanze bazashobora kwinjira bisigura yuko hazogera igihe abantu bose bumva buno butumwa bwo kwihana banka kwihana hazogigihe babona ba Abraham babona abakijijwe babona ubwiza bw'ijuru babona ko bino bintu nako navuga vyari vyo ariko bizoba bitagishoboka you are too tired mwe uri kuranyumviriza nagira nagubwire yuko uno munsi ushobora kwihana umunsi wavuye muri uwo mubiri ukazogena paradizo ukazogena ahantu heza ukazoragwa ubwami bw'ijuru hamwe na Abraham hamwe na Isaka hamwe na Yakobo hamwe na Mose hamwe na Eliya hamwe n'abavugishwa bose hamwe n'abagororotsi bose birashoboka uko uharigwa ibyaha byawo icyo bisaba ni ikintu kimwe gusa nuko uca bugufi ukihana ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza ukatura ko uri umunyabyaha kukeneye guharigwa amaraso ya Yesu akweze ibyaha wabuzi ukabivuga n'icyo utazi ukwizera ko Yesu aguhariye ukandikwa mu gitabo cy'ubugingo ntakamaro ko kuguma mu munyenga w'isi kuguma mu munezero w'isi ibyaha harabanezerwa n'ubusambanyi harabaguma muri pornography harabaguma muri masturbation harabagabo baguma barongora n'abandi bagabo babana abagabo nkabo bakajyama n'abagabo nkabo abakobwa bajyama n'abakobwa nkabo harabaguma mu kaboregwe mu businzi iyo bintu byose urimo ubivemo nubwo wa uvuga ngo uri ntore atakibazo na kimufise wewe ubona ko utunganye nagenda kugira yuko utakirie Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe nta juru uzojamwo utakirie Yesu utihanye njye gituma ukwiye kwihana ntacyo bimaze kuguma wiboheye mu vyaha ngo kwera ubikunda bikunezera kandi uzi yuko umunsi umwe uzododo kandi ukabona ko arabagiye mu ijuru wewe ukuranyumviza ngenda kubwira ko ijuru rirahari hariho ijuru nico gituma ukwiye kwihana nimba ushaka kwihana nufukame uhamagare Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe nimba ushaka umukozi w'Imana gufasha uhamagare kuri WhatsApp kuri 25:33:84:87 +257 75 33 24 87 aba muri Canada murashobora guhamagara kuri 63 462 93 52 613 462 93 52. tugeze mu gice kabiri no kuvuga umwanya unyigisho ejo narangije ndabireka ngene Petero yasengeye uwitwa Ineya canke Ene amugira ati Yesu Kristo aragukijije Petero ni yavuze ngo Imana Data iragukijije ni yavuze ngo muhemu yaragukijije ariko yavuze ngo Yesu Kristo aragukijije nashaka nenda bisigure uno munsi gira twumve neza igituma Petero yavuze ngo Yesu Kristo aragukijije kugira uvyumve no gusoma amajambo Yesu Kristo wenyene yivugiye muri Yohana 14 murongo wa 12 Mungu chuna kabiri avuga ngo nukuri nukuri ndabibabwiye unyizera azokora ibikorwa ndiko ndakora kandi azokora n'ibikomeye gusumba kuko jewe ngiye kwa data Mungu chuna 13 avuga ngo ivyo muzosaba urumva yuko Yesu akarabwira ivyo azokora yamaze kugenda mwijuru sinzi ko muvyumva Mungu chuna 13 Yesu akarabwira ibintu bizokoreka igihe we bazaba yapfuye akazuka akaja mwijuru akicaye ubyo bwa data ngo rero ngo je nzobanagiye kwa data ko Mungu chuna kabiri ngiranje kwa data ngo nyizera azokora ibyo nkora cyangwa ibiruta kuko je nzobanagiye kwa data mu 13 ngo ivyo muzosaba mwizina ryanje umva ko byose mwavuga mwizina ryanje gikuruso gusaba narumvise abantu basigaye bavuga ngo barasengera abantu barakora ibitangaza ngo atazina rya Yesu bakoresheje ngo kuko ngo baronse ubushobozi ngo nabaraganwa na Yesu ngo nta zina rya Yesu bakeneye ijambo ry'Imana riravuga yuko ivyo ukora byose mu majambo cyangwa mu bikorwa ubikora mwizina rya Yesu Yesu nyine yaravuze ati ivyo muzosaba byose mwizina ryanje amono cyo muzosaba mwizina ryanje zobikora kugira Imana Data ihabwe icyubahiro mu muhungu afin que le père soit glorifié dans le fils cyo muvyumva Imana Data kugira ihabwe icyubahiro igituma Yesu ari wakora ibitangaza ni kugira Imana Data ihabwe icyubahiro biciye mu muhungu ari we Yesu Kristo ni byiza ko twumva igituma Yesu yaje kandi n'umunsi byose bikorerwa mu izina rya Yesu kuko Imana yashatse kugaragaza ubwiza bwayo ubushobozi bwayo la gloire ugukayangana kwayo yashatse kubigaragaza iciye mu muhungu wayo ari we Yesu Kristo nicyo gituma rero ibyo usaba byose ibyo usenga byose ubisenga mu izina rya Yesu Kristo kandi ibyo usavye tuge tubibone neza murongo 13 aravuga neza ngo kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro biciye mu muhungu murongo 14 verse 14 ngo nimwasaba ikintu cyose mu izina ryanje nzogikora ninde zobikora Yesu wasavye nde wasavye Imana Data because nde Yesu kweriki kugira Imana Data ihabwe icyubahiro biciye mwami Yesu Imana Data ishaka guhabwa icyubahiro ku isi yose biciye muri Yesu Kristo nje gituma tacyubahiro cy'Imana gishobora kubaho utashizemo Yesu Kristo isanduku y'isezerano mu isezerano rya kera l'arche de l'alliance yari ishusho ya Yesu Kristo nje gintu cyagize agaciro mu nzu y'Imana canke temple de Dieu mu ngoro y'Imana nduvuga yuko atasanduku y'isezerano iriyo nta presence de Dieu nta kubaho kw'Imana kwari kuriho rero ivyo ukora byose wowe ukuranyiviriza haba masengesho icyo ukora cyose icyo usaba cyose icyo utegura byose bibe mu izina rya Yesu kuko rya mu izina rya Yesu Yesu azobikora Yesu yavuze ngo nimwasaba ikintu data azokikora oya azokibaha nivyo twabisomye yuko ico duzosaba data azogikora azobiduha twabibonye sasa accordé ariko bizokora nde bizokora Yesu Kristo murongo wa 14 nashaka wewe ufite umutwaro sinzi ikibazo ufise ukeneye kukira ingwara cyangwa ushaka kuronka umwana cyangwa ushaka kuronka umugabo cyangwa ushaka kuzura muhemu yera hari ikintu ukeneye kiva ku mana uri kurasengera nagenda kumenyesha yuko somye murongo wa 14 ivyo usaba Imana Data bihwanye n'ubugombe bwayo ni Yesu azobikora nkuko Aineya cyangwa wawundi Ene Petero amubwiye ati Yesu Kristo aragukijije abantu bose bakora kiri ingwara mu masengesho ni Yesu Kristo akora bakiza ibitangaza byose mwo murabona biba uno munsi twabisaba Imana Data mu izina rya Yesu ariko ni Yesu abikora ikintu cyose wibaza ko ari Imana iguhaye umenye ko ari Yesu ariko arabikora kuko yabivuze nyene murongo wa 14 yuko ngo jewe nzobikora ni byiza ko tubyumva ko ari we azobikora beshe barazazanirwa gose nga murongo wa 16 aravuga ngo jewe nzosenga Imana Data ngo azobaha undi mufasha cyangwa mu consolateur kugira ngo agume muri mwebwe ariko aravuga nde nzosenga ariko avuga ineza gukora muri kazoza nduvuga yuko Yesu Kristo nzobereka ngene Yesu Kristo ariko aradusengera nuno munsi tuzobibona muri nyigisho Yesu Kristo ko aradusengera ariko icyo gihe bivuga yarakiri mu mubiri ari ku isi aravuga ngo zosenga Imana Data hanyuma nawe azobaha inde azobaha Imana Data izobaha muhemu yera wewe ufite muhemu yera ni Imana Data yamubahaye ariko inde yasenze ni Yesu Kristo inde yabikoze ni Yesu Kristo arasenga Imana Data igatanga Yesu Kristo akabikora murongo 17 rero arasigura neza yuko muhemu w'Imana nuwo isi itegeze imenya kuko batamubona kandi batamuzi ariko mwebwe muramuzi mazi aba muri mwebwe azoguma muri mwebwe murongo 18 gusinzosiga nk'imfuvyi nzogaruka kuri mwebwe murongo 18 murumva neza ko iyo yamubahaye mwemu yera ni Yesu Kristo abaje mu buryo bwa mwemu yera kumusomeza banda nabisigura ndabibutse kwejo rumuzo gusengera abagwaye mugire weekend nziza tuzosura kwa mbere ndiyo bishatse.